Okay, every day one war.
Hey,
I know one live from Facebook. And open up here by Sari Bible and Ibeka. Obo, the steering committee accountability report. Bunyai binye. Elong wa eno panweba. Ana ndi fomwa ya wa technology, one technology problem or the other. Mande wa no conflict of time schedule. Elong wa e gaje no ya bele. Ele ndi fo jede e jia pa e sache. So, I send a guy who knows or met to a medal. I just
said, brief. Coach, na, some
so, elder people, do not have opening prayer, just very brief.
Okay, kai pene pere. O Chineke ke eligwe ya ke eluwa ke ehiru di ime ya okwa ya ke ai kai buru ndi ibere. Onye nwa ihe na ma ye kpobasa go onodo obula bu ime ra ya mara. Ai buru ndi ndu ubochi ta. Amara eri aga aka bu obodo obodo ma kpo gibere obugo ma ke ya ai no kwa oba aka ga abuo agba yi ihere hudu ni ime ma ihere hu mega ni ime owo nke ma onye nwa ya ese obu ka dio basa o ka ibia baisa onodi ibere ga hazie ya eliji ke ya ka oduge me ka ono hazie onye nwa anya obu maka miti no ma ibia ni ma ikpo basa ga ime ya ke emetu aya ka obu ande ma ro hu onde bu mu ibere ka wa maru ande le kunte don ka ibere onye nwa ya eri aga amara by the mehabu meeting nobody tata and the madu huru oba ah fencing secondary school ebe ka ibere buru ibe na di school ya amato onye nwa ige meperu ndego uzo ka imi ike no izie afa Jesus.
Amen. Okay, biko na ije amalisa ha mja share screen mje make a ihe ai cho izu nu ka onye obula no no ebe onoda ahia anya. So, unu yetum no 30 seconds or so. Okay, akunu hia ya ho. Okay, very. Okay, so ihe abo Ibere Secondary School Fencing Accountability Town Hall meeting. Obukwa nu ndi ISS Fencing Steering Committee bunde hazi ya no. Wa along odo. Da sika iguri ya zi ndi ibere. So Elijah, I know about 14 pages of this very document. So Elijah, bele, I go to anger. Then imende I wande noneba. Wa paitora ye inhe basaria. So, so nde no ya no a committee onwa Ibere Welfare Union ugwa osa obu nde o students association talobo onisi imewa nde bri connect no zukwa ya nwa as a matter of fact o kalo uche yara tse meke dieke no chisaganya ndi o students association abie bri connect o barista God, MNK, Decency, Carlo, Saganyawa. Abia, Ibere Progressive Association International. Obu, Mr. Chijoke, Izuka, no, Ibongo, Dano, Chisanyawa. Abia, Ibere All-Stars Football Club. Obu, Mr. Ifani Chukuma. Yara, Mr. Iruka, Eke, no, Chisanyawa. Abia, Ibere Development Association. Obu Chifu Kebu Kebu, Yara Chief Emmanuel Lucha Aba no Chisaganyawa. Abia Ochom Mebri, Mbononda Kwosine Hazi Ezumezu, 2020. Obu Barista Vincent Chuku na Chisaganyawa. Ibere Country Club, Obu Smart Okoha. Abia Kwanu Ibere Ministers Global Forum, Obu Apostle Dr. Nkem N. Elichi. Abia Ibere People's Forum, or Chief Jacob Chuku Koha. Abia Ibere Clan Council of Ndeze, Ndeze Nobunga Committee Onwa. Obu His Royal Highness, Eze Jonathan Anyanta. Owe Amwano Chisaganyawa. Adepa na Obu Ezogo Agwono Michael Agwono ho ya no fanya wa. Abiakwa no mbe yiwe ga ihe a, Ibere Welfare Union. Obu da wakwu okoro nko no fanya wa mbe yiwe ga ya yara parisizel o wakwu. So elonwa emu kwano no new government tajezu the current president general of high sadura the committee. So inabo and non steering committee. So here my agenda in what abo igosaru ndi ibere comprehensive project report nero why mayor la he mayor and a lady mayor yara ikele ibere tola na ego maka ihe a obara na bu na ego wa bu ihe jide me ihe eme yara eri oto nda ke enye okpo o wa nye na aka etika o je kweru ai ka ha la ihe a de na bayo akwa onye obula enwe ohere ikpai ihe obula ocho ikpai yara ajuju ekele kwa ndi so nya be la agenda ji doro. So map uno hi atama ihe abu survey plot ibere secondary school ma apa okaya halo kwe la ready okay Carlo Carlo,
go ahead. Okay. You better than
that one. There one.
Okay. Kemba, Nkele, Onyabola. Nkele, Onyabola, I've heard no way I want to know the other day I know you are meeting now. Inye menu eji si ka amaye igba oko onwa abia chosa ibere secondary school emu security emu yakwa no ho ototo ihe ndi mmadu bia my individuals my groups bia de emewega ihe si a the standard of the school is improved and anywhere those facilities, they need to be protected. School out of Kwaheli, Ibe Madonu Ulo, ya hafwa, ya brokwa a highway for everybody. Ebha isa menyobola ocho ime. Mandosi na bebo ahon, a kutota hedono a school. Like the technical workshop, the laboratory before the idea they take care upon themselves e bia inuzi the matter ga je lutu ya ihe do ya lebo e bo aburo ibe ndi fun de na anu he jikwa meru dia din onye chenu enguruge waga ebo ho ande na repu umu mwami odoro wa very very easy because Omuogu inwe ike sabai no access to the school. E bai sakafo ngurohu bu uzuzo. Akpakpa no mabu nde na chi nama. Gwabulu wasa wa baisa. Ya bekase ya ihe. At the same time, I chose sakwasi a lot of people be ademe encroach on the land, the school land. Onye be atotoro wi ulo. So, you are here, my the old students and our able. Hello.
Hey, Paige.
Okay. So, the ID, maybe I take care upon themselves. Maybe I use the main school classroom block. My mascot, you can check Alex. Nuzi kwa nko nuzi. So as you know, need a protect here all these facilities. Kwa iba habu kwa la ibe onyo abo la mwike iba is at any time. full at any time. Ya me hi obola o like. Ya bi ada ba a lot of people ona. But thank God today. Anya ohun do ala ne lo bo a o na adu eme obu enwele ike ma ya mai. Eme hala mai ya. Ono ga akwa no hu ihu da agazi agazi. So onwo ohi ojo busa no eba Ibere Secondary School. Oka bobo ka hin si a eme protect the school omo school ma and teacher no kwa neighbor who we feel lo secured obu eru onye obula no na ala idusa amwa ko de che school labor e post onye teacher ma obo principal ko bia manage the school onye e feel lo secured omo ohi ojo bu ya no ma obo the concern ndi ibere nwo ma ndi old students ehe si a security of that school do very very important ndewo no
okay ndewo una nla no ihe wana mwo ke Mr. Kalu che paye o se a mai la no run so kai letu kwale le ji mai elder dikero ipa to ra ihe gbasaro oru anwa mai e wa sala so bet kam nzi handi for video ele ji mai onu den elder paye to kwa onye ojo paye.
Yeah, groundbreaking ceremony led by His Royal Highness Eze Joseph Anyanta and the former President Elder Owapo Okoronkwo. Yeah, Babi made the foundation of the fencing.
Now they let her triple up. Come to you where you never would feel. Now triple up. Mbem tree are the more people of high presenting. You never would feel. Come to you where. Yes, you know. Okay.
Amoro ubondon
onye onye asiga ma o capture kwa ya ono nwe ba onye uno lu nugoli ya ona za wisdom
chukwu chebe
onye uno nugoli ya onye anokwa no akuku eze anya nta bu chipa agu ono a onye adi no way blue ono nwe bo onwa o contract ai so video job ya ni ku tama bu na he kula na emela opening ceremony. So video job ya na ku tama bu videos ele eji mende onru anwa so odunwa ozo video IT kota ibenge so any section oku hanu aye enyetu onye no no eba ohere ko pa etuka because my engineer na weba ma kwa no talu chebunu our foreman no no ibere so hold on dikon ne what key was and
again. This side, this side, but from the end of defense, late chief Oyuanya, got through side, Commander Madi Ikweche, Ori Isi, fire but this side.
I just want to make sure from
Isula Oyuanya, I go with
inches of awesome.
Hello, Paitoka. Peter Gage Kerry, a Paitorai, a lady in Raha, Rusayeba, Carlo Paitoha, Carlo Che, in Raho.
Yari,
eh, Paito, Nyana.
Hello,
eh, Paitan Raho.
Okay. Ngwanwa lefu tonwa. But from Isula Le Chief Oyuanya. Magowe side Commander Madi Ikweche. Omuzo ina fa Ibere Secondary School across Abai. Gunka Commander Madi Ikweche. Ogologo zo akwa hu. Oya bu ngwanwa ai lefu tonwa. Ani hi odo bu 58 partitions ogologo with a gate and we provision for gate so akova alaya sa easy road to the other end of it so enwesala 58 partitions on yemosa that side
there one there were so I have highwala another section of the video.
Said if you live in the glass house, don't throw stones.
Okay. This side of Bosa Isi Ibe side of Komodamadi Kweche Ende. Kona Egawa behind the technical workshop of the junior classroom blocks. Eba do 20 partitions.
Okay, so nya I mean I'm about to atu anya onu eloje botanya.
Yes, elo irusi sebo a corner left behind the technical workshop. Ta gajekwa.
Ngwa gajekwa no.
Okay. Directly behind the principal's office. Egawa kwa towards Central School. Oya bo eba, someone had 20 partitions. Omo omo na inwoke, ono na mo ase kabeya kafan akpo.
Okay, ebi luna hilani ya anonymous amini wano nyenye rai na kada anonya go usoku yada anonya nurse na kaka kabeya fya akpo. So side uno hi fencing by an anonymous donor. O nyenge go se ego ya. Nru saya ai sekwa no obura onye cho ye gwura aka ya gwura ego ya nru a betuko nru a nwe lai pare ejeji nru a ya ko thata thata so kai gaje kwa ni hu Only you can change any situation at all. That side, 21 new partitions.
Okay. Amwabukwaka. From the principal's office end, bukwa agaje towards second central school side. Amwado 21 partitions. So akagaje ho efu wango ngwe central school side uluami sodo. Oya ngwa agaje ha.
Adam. Kaade no no dujeje.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, down on creation, and the only explanation I can find.
Okay. Directly opposite central school. Onyenweyano bo late Mr. Ayodo. Oisu lo ya bi be fence onwa bidho. Bai sawakwa into the school premises. Onwa do 21 partitions anogawa. Another engineer bụ onye handle ya no engineer ndukwu onu aha okori oyo onye handle ya this one so o my from isiulu ami stodo da bai sajekwa so that time onye ngungu ore da anusa ya nwadukwa abesaji we nwike join ya together.
Okay, so onye ngori okpoga apia Mr. Peter Ibekwo
oya
malisano isimbo onu da agake. And then who knew he hated Gayelu? Why are God all hated Gayelu? Only Gara and Akade, Mayabo, Mr. Wisdom, Tukuchebe, on a way back. So, Kai Gajeno.
Love, my close to you.
Okay, back to Zurai Nkongwe defencing by Honorable Justice Benson Anya.
Okay. And wa holum.
Eh, paiche.
Okay. Nyabo Mustula. Sa side Ibina Hall. Magowe ruo afensa led by Anya Sochukwu. Honorable Justice Benson Anya quietly started this without making any noise about it on his own. No, I can't Elonu ndeya from Ainaka added few blocks and Mekweya plaster.
Okay, so Omo mbe ezinga ibe anonymous do no ho. Omo ibe fence do no ebo ho. De le nya anu lo che. Ike pa turu bere he gbasare ya. Ohi.
Yeah. Enwo old fence. Old dwarf fence do no between behind the principal's office and the technical workshop side. Ebo ho iron de 21 partitions. Enwo old dwarf fence no ebo ho I need the email reinforce it was acquired to the standard of other ones anoga ebo rukwa ka ebe 70 partitions
are the dwarf fence you will say partition
yes oruga 70 partitions
okay. Elder Biko, I try and make a pipe so Tom will know in one who do I pipe talker. I hear Basaran Hong Wang, Tom, a pie, engineer Peter Ibequa Pipe, near specification. Elder, do I ready? Elder, I told you.
Hello?
Hey, Elder. Oh, Elder, Wapoko.
Okay.
Edo wako kuru kwa bonya ese ya, biko. Okay, before I add ready, Peter, kwa eto rai specification, nda, ayin ya ibano da kuli wall, block olebu yeti ya koto rai, abo bonye bidofu no nwa as an engineer, aji ano. Peter.
Kamu hapare?
Odo ya Peter, nyazwa, nisambu.
Honor
and mute. Audio yarn as usable. Okay, and the passande with one on a tukuchebe, by to rai hams, as you about the
as well goes.
Yeah,
and Boglare wire goes.
I told I him as a wire goes. It will let
it better in devil. I have as a wire goes. Eti ya wa aneme problem efukwa ho eti ya the wire goes even yesterday kaga me we be the hooks so elawa kwa ni eti ya ho so ke wire goes ogazi emezia kwa na emezia le ko sino de won
adam ngwa pike do la ready form. Okay, obia Peter can you answer? Brother Carlo, take over. Pyra specification each of these things.
Okay. Each partition but 12 feet.
12 feet wide or high?
Or wide.
Long.
The width. The width bu.
Long.
Long. Okay.
Only about the width. Only about the width. The width.
Long.
Long about the height.
Okay, Mike, don't worry. I on Wogologo Sanoma, Itewe Mije, Sa,
then the height, bro, 11 feet.
Mm-hmm.
So 11 feet, Abu Makata, my wire goes up, Abu.
Yes, my wire goes, the capping.
Okay. Ngwano, kai bhai kwa kwano a presentation on why make kai bhai another page. Really? Really? Standard on my standard and specification. So I apply all the 12 feet wide or long, and then 10 to 11 feet high, with including wire guards. So, video on my uno here, page on my power card video on my cool new lay line electron. Summary, Carlo, repeat it. Very important. Repeat it in head on the back.
Okay. On the whole, the committee, the fencing committee, they deliver 78 partitions with wire gauze, burglary wire gauze installed. And we have another 20 partitions and somebody on our right. Mokwa 42 partitions. Aka kemebu. Emo 42 partitions. Aka mebu, of which emebu ya yabra ye mosala 120 partitions. And these 42 partitions, we are sure they will be completed by next week. Onwa gala. Ogala fa. Emebu ya aine mosaka. I will have a deliver a total of 120 partitions by the work committee. Eti kotaya nke the anonymous donor nyai ya aburo 140 partitions.
Okay.
I complete la. Before the 23 partitions, Honorable Justice Pensinanya. Benson, Anyanu Rai, though I Nabaka added some blocks, made the plastering and the install wire goes. So, Ebe Aika Mu on for noble side deep in a hall, none at the front side. Ebo, Justice Benson Anyanu Nte, you know, Kaiba. If I need it, it complete. Then in between, if I know 21 partitions and the other ones are not Ngunka Mistodo. The gap, don't know in between, Anakwaka, I complete. Oh, Jekwake Ru, Ebe, 70 partitions. Then Nkongwa no no side deep in a hall, Nakwake Ru Ebe, 50 something partitions.
Okay, I can wear a gap in between.
Yes. Then there were provision for additional two gates. One side Amadi Ikweche, and another one side the central school. In your back, when I say called to a law, but you have a room of Emega, like in Bezu Mezu. Obu only one entrance, Bibobo Asab Haisa, Asakwaya for easy access. So Yabru say Emwe and we kabape the other side, Commander Madi Kweche and the central school side, Gwabria exit. Then the main gate Aburo only for entrance.
There one. Na mala na akpo na duta moti ke so nya bla gredienche Carlo urutu kwala again pa itu kwala e basaru ihe akpo onwa
ebre ndewo nu
ndewo
ewo
onu onwa mba mai the first estimate somebody nyai bo about 90 something thousand ihe oda
90 something thousand ko million
90 something million.
you are the first estimate quotation in your eye. I go is a simba. So yeah, and they lady a mayor. I see Ojakama, I may have through direct labor. Then, before I bid her, to be sure, in here, each partition gajinya, I think I may a prototype of three partitions. Babia may prototype of three partitions. The cost of it, about 270,000. Then, about 80 something thousand per partition. So, I dare say, I may include everything, my plaster, my the burglary wire. Everything about it. Yeah, but I'm about to about 80 something thousand. So I'll be a my honor. And I can tell you, Kanza my own one. Yeah, but I got Urubuqua. That they check it. Here, you know, each partition. I'll be a day, Rubuqua 80,000. About a seller around 79 or 78. Total amount me kwala no realize so far but 9,758,500 naira. 9,758,500 naira. Out of this amount, Egwemela withdraw from the account, the project account of 8,400,000. Egweme withdraw for the project of 8,400,000. Then the bank will require 1,500 as service charge for issuing checkbook. So then we balance in the bank 1,357,000. So far on the project, borrow 8,300,350 naira. So far, 8,300,350 naira. Cash at hand, borrow 99,650 naira.
Devon.
Use that one.
So
this one there and the zinc.
Yeah, bumbe IGG Oherongwa. Ekele. Nda atu no kuongwa. Badano, okwangwa sara la de fusisa. Oh wonde runo omwa woka. Halfway go wagale ji e meru hedo wa numpa. Wa wurulo me something e do wa honongpa. Mabli ji ya ngumai. Moi ji e me nyoblado wa numpa. Kama wa hafuya. Wa chetu. Eleje ji bo oko onwa. Wa seko wa tu itu ego. Wa tu ihedo wa no mma. Ai ji jo hiroma. Eke lunu. Da seka chineke gozie onyobula. Ihe obula na aru aka ometu ka oburu ngozi akwanwe sakwanu gose ego onwa ka oburu iyi a na tata.
Amen.
Omu onye oje ime garu ha ma obu omere ma no ni bai twanele waje ji fundu ilonwa ufoda ifu fu ya landu nwokwari ke na-achọ ịtụ ịtụ n'ego ka enwe ike ka enyekwuarụ ndị ọjọọ aka. Ọ mere ma bụ ndị nọ n'ebe a ahapụ onye a ọ na-adịwa eme bikọs ụwa aka na-akpasawa ego, ahapụkwa n'ụlọ akwụkwọ ọhụrụ, nwekwa nke ụwa na-enwe ibe ụwa na-eje. O nwehala eziri ụlọ, enwehala ikesa nwa ime vileji gaa anoda ples ma ya kwa ọkwa. Betu ọ bụ skuul ọnwa bụ ihe enye ya nụ omere ma ogbu imewa nwa oho. Adaunu aya ekeleela unu, aya ekeleela unu, ọnwa ekelele unu. Ọ dịkwa kwa mkpa ibere si na ọ na-eme na atụpụrụ nkịta akọrọ na-ezighị so ka igboro ohere ọnwa ibere ndị tụla na-ego ọnwa ịghọtala. So ọ ya bụ ha ji metụ ọnwa. So ọdụmanya eleunu hia nwa ihe a ede ebe a ihe ISS fencing committee ibere secondary school fencing project donation list ihe a bụ ndị egwu osala na-egowa. And ebu ụzọ dị akaụntụ ibe ụwa asakwụba ya ụgwọ ọnwa. So adịkwa dị ọ bụrụ inye anyị ego anyị ji achọ ka anyị mee rekọgnaiz ele anyị nwe ike iji kelee o. Anyị chọọ ka inye anyị ego ka ịkpọ Mr. Kalu Uche maọkwana ga akpọ Chifu Kegbu Kegbu nọmba wadọ ya nwa ebe a. Ele anyị nwee ike iji deba afọ ga akwụkwọ enwe ike kelee o. So a na-anyela n'ego onye bụ ụzọ nye tufuo ego Chief Chris Uche onye ego ọnwa mgbe ndị Ibere Welfare Union bidokwa ahụ ihe a tupu ụwa akpọ anyị ka anyị bịa nyetu aka. Ọ mgbe o ji nye N250,000. Chief Emeka Ejieke ya donate N50,000. Chief Ukegbu Ukegbu donate N50,000. Chief Engineer Emmanuel Uchaba ya atụ N300,000. Chief Dr. Mrs. Ijeoma Okereke ya nye N500,000. Ihe a bụ ego a nasala nasa. Onwe ego ekwuo nkwa akpaga afọ akpaga ego a nasala nasa. Ọ ya bụ that 9 million something now 9,758,000 ahụ elu o ji bịa. Ndị Ibere Old Students Association ISOSA members wa nọ nweba ma senior Quinnette Kalu ọnọzi nweba ụwa atụkọta ego uwe enyela N1,300,000. Ọ ka nwee ego ọjọ ụwa anyị aka ka egwepasị ebe ọ nọkwa na-abaịsa abaịsa. Maazị Arise Ekeoma ya anya anyị N50,000. Honorable Boniface Chukwu ya anya anyị N100,000. O nwe enyi anyị nwoke a na-akpọ Olarele Taiwo Olasumbo yara Emeka na ada mma ya anya anyị N250,000 onye Yoruba. O nwekwa enyi anyị nwoke a na-akpọ Kesta Ụzọchukwu ya anya anyị N23,000. Nwekwara nwanne anyị nwoke ọjọọ a na-akpọ Barnabas Madu ya anya N100,000. Enweru Kayinde Olajide
N70,500,000.
Then ndị ebiri connect onwe agbakọ unu amaala nụwa agbakọ ndị Ibere a na-akpọ ebiri connect omere m Ibere anyị nọ ya ahụ metasianụ ihe do ya nụ iche iche ụwa zukọta ụwa atụghị N1,740,000. Reverend Dixon Ifeanyi Samuel ya atụghịrị anyị N100,000. Mr. Chijoke Izuka ya atụghị N100,000. Chief Jacob Siwoko ha N50,000. Mr. Jonathan Ogidi ọkwa enyi anyị nwoke ọba onye Ibere ya anya anyị N10,000. Chief Ụka Ọnụ Anyị Ọgụ Achị ya anya N100,000. Ese Brothers, the Ese Brothers, ụwa anyị anyị N1,000,000, N1,000,000. Mr. Ụkandụ Eme Ụkandụ N300,000. Dr. Nnamdi Sibekwe N100,000. Chief Emeka Ude Obike N100,000. Mr. Ndukwe Uche James, 15,000 naira. Emmanuel Esobono, 50,000 naira. Chief Lekwa Olekwa, Chief Lekwa Olekwa, Yanya is 600,000 naira. Comrade Goswell Awarokori, Yanya is 30,000 naira. Nde Ibele Progressive Association International, Canada branch, IPAI Canada branch. Uwa mekoto ngowa, uwa anye 600,000 naira. Barrister Mrs. Ngozi Ekoma, ya anye 500,000 naira. Chief Emma Uche Ide, ya anye 250,000 naira. Mr. Benjamin Okonwe Menike, ya anye 100,000 naira. Chief Emeka Uche, Okosisi, yanya 100,000 naira. Apostle Nkem Elechi, onyela 20,000 naira. Osi ayaka besa jehu, na ayacho, egwe ajeru 100,000 naira, betoji onyela 20. Chief Architect Fidelis Onwubeke, yanya 200,000 naira. Chief Madubike Isaac Ikuka, yanya 100,000 naira. Elder O.E. Elekwachi family, yanya 300,000 naira. And Chief Daniel Ibokwe Onike Ojezimba, yanya 250,000 naira. So inya abu elego mwaji ba 9,758,000 naira. 500, inya elego ba ila. Inya kwa na afyande Aisosa, All Students Association, elewaji twa ego. Chief Chinasu Uche, nye 150,000 naira. Dr. Rosemond Favor Uche, 100,000 naira. Carlo Uche, 50,000 naira. Chief Emeke Jeke, nye kwa 100,000 naira eba. Mrs. Nena Ogo, 50,000 naira. Chief Ukebu, 100,000 naira. Eda Madi Uche, 200,000 naira. Bishop Bernard Ngogu, 10,000 naira. Quinette Carlo Eke, 200,000 naira. Dr. Levi Mokocha, 50,000 naira. Levi Mokocha, 50,000 naira. Mr. Obioma Ubiku Kebu, 50,000 naira. Mrs. Ngozi Carlo, 50,000 naira. Mrs. Quinette Rima Uche, 50,000 naira. Engineer Awa Carlo, 100,000 naira. Chief Godwin Onyekwere, 100,000 naira. Mr. Mboji Onua, 50,000 naira. Mr. Carlo Arisa, 50,000 naira. Mr. Omuka Jeffrey Buta, 5,000 naira. And Chief Okori Ekperi, 50,000 naira. So, Egonde Aisosa Nasala Afya, Enase Gwangwado, 1,515,000. Uwa kufa 1,300,000. So, ego wa kufa sa apostle fencing committee. Oka abu 215,000. Ana kukwa keba. Kwa naka. Onye lava ye perunda anye nego wa ekpere. Ekpere oganihu. Iwasala, oya bu nhaeri otu akunu mera ayi pama. Nde wonu. So, kaya gaje kwa ihu. So, aye kelela, nda anye enu hiya. So, kaya gaje kwa ihu. Inya abu kwa oge. Adi jo de sajehunu. So, ayi de sajehunu. Onye obula na haa kwa yoko. Onye na nebo nga na kwa yoka. So inya abu oge aicho ijikwa ase kai ryotokwa ndo nwoka nke uwanye kuwanye tura ya ka kalo paitoka elda aicho amake paitoka all along odi onya nwanso bubeti kalo buzo pai elda gadu ware di biko
ibere nde wonu ya buru nde na aguiri wase no onu wajure ekele mo ma no na committee ma bukwaro a member of all students bukwana a major stakeholder Ibere Secondary School onum jure kele ihe oma be ha ya bia buru ihe kwuo ya nu omume andi fo me ha ya da aza oku a obo ma made ya kwuo nkwa abia kwa gbawayo ndi fo bia ndi fo de kwuo nkwa uwa de emezu ya emezu odo highly encouraging andi bere di ada aza oku a ani kwa bia kwa nu de kwuo from isimbosi ukpo obula abai sanu for this project ana won ka na ako akuko onwe won naira na ako akuko ime ya say gaje do very very transparent I buy myself one onwa a lot of things like a cement bia la elu I be onwa bazo ma cement for 4000 won emehakwa ya bi adha ele price drop ga bukwele o mega reflect ele jida spend opo so either emeka ndi ibere masa either out ehisia this project emeya achieve without any controversy either ariokwanu candy for basa to wara ose yemaka aya eji wala oru onwa aka agalafa ofoto nke enter mwaka kwa nagwu aka agwu time ga after the inauguration meeting nga ka mlegharị anya onwe mata abụ obaisa anu nku ohu wa na la aga uzo any how wa like onye agaruru seba ya si na wo na mu uzo adukwa eba ya jum nogbo ngu ojo na aga aga wa the other side amam so mu mu ohi ojo eme ho achieve ime secure Ibere Secondary School nde won so oka ka agwu until ya agwu I can need eyemaka ehisi agbachigbu every corner of that school last week nga kwa ka mje check itu ihe ebe I ga wala by the inspection elai bia kwa da aga ele nda ajeji me continue defensing I hear abia la bia my beacon which means uwe metu wa uwe wa bhaisa to wa kwala mpo kwa eze eze anyanta so nwe ba hi fresh beacon so ya si they will look into that mpokwa kwa ezogo onu aha paikware so chineke no horo aikele akwa no madrohu nyega no support for this una hela ma ndembare basara e mo se yemaka ma nde yoruba ma nda awusa onwo opo madhotoe abharai uru ele obula ohatu onwo he jeji ya gwo beusa so onya asibala are na ye jita ike 500 naira mo ebe ona abai 5 million naira mo ebe ona abai so arere abukwa ahu onye obula chineke goziwu uno ele onye obula gbalega ihe si emegbu ihe ndewo
ndewo